Molweni nanamhlanje ndiyanamkela nonke. Namhlanje ke into sathi siyenze sathi sibonise ukubana i-quadratic formula isuka phi, iza njani. Ngokwenza ntoni? Ngokusebenzisa indlela ekuthiwa kukukhompyutha i-square. Ukukhompyutha ke i-square kuzathi kuko kuzathi kusinike into yokubana uzifumana njani izisombululo ze-quadratic equation usebenzisa i-quadratic formula. Masithi sinale quadratic equation. Ithini i-quadratic equation yethu? Sathi siyibeke ngokwendlela eziqhelekileyo, asizubeka manani. Masiyibeke. I-quadratic equation ke sithi ukuyisombulula sisebenzise i-quadratic formula. Le sizathi siyibonise namhlanje uba ivela njani i-quadratic formula. Masithi sino a x squared umdibanise no b x umdibanise no c. Yonke loo nto ilingana no zero. Ngoku masenze le nto kuthiwa ukukhompyutha i-square. Xa sikhompyutha i-square ke sizathi sihlulahlule yonke le nto macala omabini, masiyibhale a x squared umdibanise no b x uwelise usi umse kwelinye icala uzofika abe minus, abe ngu minus c. Ngoku into esathi siyenze sizosusa u-a, sifuna kushiyeke u minus u 1 ecaleni kuka x squared. Sathi siyenze loo nto ngokwahlulahlula yonke indawo ngo a, sizoba no x squared plus u b umahlulahlule ngo a umphindaphinde ngo x. Yonke loo nto ilingana no minus c umahlulahlule ngo a, kuba kaloku yonke indawo wahlulahlule ngo a. Ngoku masiqhubekeke nokukhompyutha i-square. Ngoku into esifuna ukuyenza, sifuna ukwenza eli cala lingapha ngase-left libe kwindlela apho esothi sifumane into ekuthiwa yi-perfect square. Masiyenze apha ecaleni le nto ndithetha ngayo uzathi uyibone. Uba sithi sinale nto sino-x umdibanise no-a, yonke loo nto uyiphindaphinde kabini ilingana nabani? Ilingana no x squared umdibanise no 2 a x plus u a squared. Ngoku sizokwazi uba sidibanise into esinga into ezokwenzela ubana eli cala lingase left lilingane nale nto ilapha ngasezantsi okanye lifane nale nto ilapha ngasezantsi. Ngoku yinto le kufuneka siyidibanisile. Into efuneka siyidibanisile ke siyabona uba kule equation lena ilapha ezantsi, lo b over a okanye lo b umahlulahlule ngo a ulingana nale ndawo ingu 2a apha ngasezantsi. Ngoku into ezathi siyenze sathi simultiply okanye siphindaphinde le u b umahlulahlule ngo a simphindaphinde ngehafu ngo 1 umahlulahlule ngo 2. Loo nto sathi siyifumane sathi siyiphindaphinde yona kangayo. Masiyenze le nto ndithetha ngayo. Sizoba no b umahlulahlule ngo a umphindaphinde ngo half, umphindaphinde ngehafu yayo. Uyithini? Uyiphindaphinde kwangayo kabini. Loo nto uzathi uyifumane le nto ndiyithethayo le, u b umahlulahlule ngo 2 a squared. Into oyenza ngasekunene uyayenza nangasekhohlo, masiyenze nangapha kweli cala ke le nto. Into oyenzileyo umultiply okanye uphindaphinde ubi umahlulahlula ngo-a ngehafu wakugqiba waphindaphinda loo nto kwangayo. Ngoku eyona nto siyifunayo, sifuna eli cala lingase-left masilibeke. Sifuna into ekubizwa ngoba yi-perfect square. Siyayibona ke into yobana apha ezantsi sino-x plus u-a squared. U-a wethu ke singathi u-a wethu ungulo ihafu yale coefficient ngu-x. I-coefficient ke leli nani elisecaleni kuka-x. Ngoku sizoba no-x umdibanise no-b umahlulahlule ngo-2 umphindaphinda bo a yonke loo nto yonke into engaphakathi uyisquarish. Le nto ilingana nantoni? Ilingana neli cala lingapha ngasirayithi. Singayibeka ngoluphi uhlobo le nto? Ilingana, masiyibeke sithi sithathe into ebizwa ngoba yi-common denominator. Sizomkhupha ubani? U-4. Le nto singaphinda siyibhala kwangale ndlela sithi ingu b squared uyohlulahlule ngo-4 a squared. masiyibeke ke apha ngasezantsi le nto. Sizoba no-4 a squared, masiyibeke ngasentla. Sishiyeke nantoni xa ngasezantsi sino-4 a squared? Masiyibeke. Siyayazi uba sino minus c umahlulahlule ngo-a. Ngoku xa simultiply okanye siyiphindaphinda ngedino ngale nto ingasezantsi yonke, sizawuthi sishiyeke nantoni? Sizoba no, masiyibeke, sizoba no minus 4, sibe nantoni? Sibe no-a umphindaphinde ngosi, kuba kaloku u-a omnye obongasezantsi uyasuka. Sizathi sishiyeke nantoni? Sidibanise u-b squared. Ngoku into endiyenzileyo apha ndiphindaphinde le ikwibracket ebomvu, yathi yandinika i-common denominator, le nto ifanayo ngasezantsi ndabeka yona, ndabe sendiphindaphinda kwangale nto ifanayo ngasezantsi ukufumana u-minus 4ac plus u-b squared. Xa sijonga ke ngoku le equation, siyabona into yokubana sifuna u-x. Sizathi simfumane njani ke u-x? Sizathi sithathe into engintoni, i-square root macala omabini. Xa uthatha i-square root uyayazi ukuba xa uno-2 ne-square root uzoshiyeka nale nto ingaphantsi kwe-square root. Xa sifuna i-square root kuleli cala lingapha ngase-left, sizoba nobani? Sizoba no-minus, okanye mandiqale ngo-b squared, sibeke u-b squared, minus u-4 umphindaphinde ngo-a umphindaphinde ngo-c. Ngasezantsi sishiyeke nantoni? Yonke loo nto uyohlulahlule ngobani? Yasazi i-square root sika-4 singu-2, esika-a squared singu-a. Izathi isinike loo nto u-2a, u-2 umphindaphinde ngo-a. Ngoku eyona nto ibalulekileyo, siyayazi uba xa uthatha i-square root zimbini izinto ezingaphuma, ku-plus okanye u-minus, kuba kaloku inani xa uliphinda kabini liyakunika u-plus noba beli-minus. Ngoku ke loo nto izathi sino-plus okanye u-minus, nantya simbeke phaa. Ngoku into elandelayo sifuna ukuyenza, sifuna ukusombulula u-x. Sazi uba ungubani, sathi sithabathe u-b umahlulahlule ngo-2a macala omabini, sathi sifumane ntoni? Xa uthabatha u-b umahlulahlula ngo-2a uzawufuma, uzawuthi ube no-x ulingana no-minus b umahlulahlule ngo-2a plus okanye u-minus i-square root sika-b squared uthabathe u-4 umphindaphinde ngo-a umphindaphinde ngo-c. Uyahlulahlule ngobani? Ngo-2 umphindaphinde ngo-a. Siyayibona ke into yokubana sinento efanayo kula macala ngapha ngase-right. Sathi ke le nto ibizwa uba yi-common denominator sibeke enye yayo. Sathi sifumane ntoni? U-x ulingana no-minus b, udibanise okanye uthabathe i-square root sika-b squared, uthabathe u-4 umphindaphinde ngo-a nongo-c. Yonke loo nto uyahlulahlule ngo-2a. Le quadratic formula yethu ke le size soloko siyisebenzisa xa sisombulula i-quadratic equation, apho singakwaziyo uba sisebenzise ntoni, ukufactorize. Ndizathi ndikubone kwividiyo elandelayo. Enkosi.